yenzalula u x to the power 3 yonke ke loo nto ibinyuswe ngo 4 uphinda phindwe ngo x squared kwabe ke yonke loo nto irayiswe ngo 5. So into esizawuyenza apha sosebenziswa umthetho wepower okanye ipower rule. Le nto ithi ke xa sino x to the power a kwaye loo nto inyuswe ngoo-b sizofumana u-x a umphindaphinde ngoo-b. So masike sijonge ke loo nto uba kutheni isebenza apha, masike siyijonge apha. So ke ndiqale ke ngento elula ndisobona uba uba senza kanjani. Masithi sino-x to the power 2 kwaye loo nto siyonyusa xa iyonke ngoo-3. So sizobona ke uba apha le nto ithetha ukuba u-x squared uyaziphindaphinda kangaphi, kathathu. So loo nto ithetha ukuthi x squared umphindaphinde ngo-x squared umphindaphinde ngo-x squared. Kodwa uzoqaphela uba sithatha u-x squared kwaye uziphindaphinda ngokwakhe kathathu. So le nto ithetha ukuthini ke ngokwapha? Le nto ke ithetha uba xa ubona uba ndinebase enye okanye inani elingaphantsi liyafana, so loo nto ithetha ukuthi sawudibanisa ii-exponent zethu. So loo nto singayenza ke ngubani, ngo-x to the 2 umdibanisi nomnyuthu umdibanisi nomnyuthu. So loo nto ke isinike bani, isinike u-3 times 2 okanye ke izawuba ngu-x to the power 6. Boya funa ke ungathi andiyazi uba uzidibanisa njani ezi exponents, kodwa u-x squared ungayibhala as u-x times x umphindaphinde ngo-x umphindaphinde ngo-x phinde ke umphindaphinde ngo-x umphindaphinde ngo-x. So loo nto ke ngu-x oziphindaphinda ngokwakhe kangaphi, kayi-6. So ngu-x times x times x times x. So loo nto ke sinika u-x to the power 6. Yiloo nto ke ibangela uba sikwazi uzidibanisa. So masenze ke loo nto inye ukuze sikwazi uthini usombulula le ngxaki siyibona apha. So siqala ke ngo-x to the power 3 xa yonke ke loo nto inyuswe ngo-4. So loo nto zasifunika bani, u-x to the 3 umphindaphinde ngo-4. So itsho isinika u-12. So ngu-x to the power 12 neloo nto uyiphindaphinde ngo-x to the power 2 onyuswe yena ngabani, ngo-x to the power 5. So loo nto izasinika bani, u-x to the power 2 times 5 loo nto ke ibe ngu-10, x to the power 10. Ke ngoku sino x to the power 12 umphindaphinde ng-x to the power 10. So ibase yethu iyafana okanye inani lethu liphantsi liyafana. So le nto izawusinika bani ke ngoku, u-x to the power 12 plus 10. So loo nto isinika 22 kuba kaloku sidibanisa ii-exponents zethu sibe sigqibile.